uno munsi n'umunsi udasanzwe umunsi tazibagiranwa mu ntara ya Burunga intara nshasha ya Burunga nagomba rero ndabakeze ko mwagabanye intara nziza intara imeze neza igizwe n'imitumba amajana atanu na mirongo ine n'itatu amazone mirongo umunani n'icyenda amakomine indwi nagomba nongere ndabakeze ko mwatahukanye izina rikomeye cyane muri kahise k'u Burundi kera bavuga ngo u Burundi bwa Nyaburunga none Burunga murayitahanye nagomba rero mfate kano kanya nongere nkengurukire nyine ishubere mu gihugu cy'u Burundi ku ntumbero adasiba kuduha cyane cyane yo kuja hamwe turiko turaraba ukungena amakomine abayeho mvuze amakomine ukungena abayeho bamvuze abenegihugu muri ayo makomine hariho amakomine atari make amikoro usanga bigoye cyane mugabo nyine ishobora mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabibonye avuga ati reka tuyashire hamwe ashire ingufu hamwe kugira ubutunzi bubonetse busabikanwe na bose kandi tubiri tuvurana ubupfu nico kimwe n'intara kuko intara murabona ukungene zibayeho no munsi mu cipfuzo canye n'icubahiro yipfuza ko intara na zozogira bije cyo bita amafaranga y'ibikorwa bya misi yose intara zigatunganya ibikorwa hanyuma zikaronka uburyo leta ikazisunikira uburyo kugira bakore uno munsi rero ku ntara zitanu bizotworohera rwose kuzisahiriza cyo kimwe n'amakomine mirongo ine n'abiri bizotworohera cyane biri mu ntumbero rero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kimwita mu gifaransa decentralisation tuvuze kwegereza ubutegetsi abenegihugu nuko tuba dukeneye kuba abasuku b'abenegihugu kugira tubakorere ibikorwa bashima kandi ibikorwa baba badutumye niyo ntumbero rero yatumye amazone aba menshi kugira ibikorwa byahora bikorerwa muri komine bice bigenda gukorerwa ku rwego rw'amazone muravyibuka ko ubu dufise amazone amajana atatu na mirongo icyenda n'icyenda mugabo kuri ribwirizwa mpeje kubabwira amazone yose hamwe acaba amajana na mirongo itanu twashatse kandi kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu kugwiza imitumba turiko dukorerako uno munsi n'ibihumbi bibiri n'amajana icyenda na cumi n'umwe aho n'amakaritsiye arimwo mugabo kuri ribwirizwa rishasha imitumba n'amakaritsiye n'ibihumbi bitatu na mirongo ine n'imwe aha rero twosaba abenegihugu ko bokura amaboko mu mpuzu nivyo twebwe indongozi turafise ivyo dusabwa muga abenegihugu namwe muhaguruke iryo terambere tuvuga ntidushobora kurishikako tukiri mu bunebwe hari ivyo tutegerezwa kwirinda rero ica mbere ni ukwirinda ibihuha aho hanze hariho abantu bafise ururimi novuga rubi rwo gushaka guteranya abenegihugu abantu mubace kure nagomba ndangize mugabo nibutsa ko igihugu kirezwa imbere na benecho igihugu gitezwa imbere na benecho tuje ku kivi umwe wese kuvyajejwe dukore hamwe umuntu avuga ati ndaruhutse kuko nakoze ubutandukane bwacu imana yaduhaye niwo mugisha dufise ntihagire uza kwina ubuwundi ngo iki cyangwa ikindi twaronse inguvu nyinshi zo kuja hamwe ahubwo rero dushyire hamwe izo nguvu kugira twiteze imbere